wanaume wengine wakifence mashamba wamenunua tuploti kamuru wanafence shamba zao, wako kwa hapo tu busy akifence uso na nini na ndevu, na kufence hata ujinga bwana, happy new year.